Ngani bingelela bafethu, it's been a long time. MK amahle. Yebo mhlaziyo imele. Bafethu. Ziyakhala. Ipolitiki edlalwa ngxamalala ngizonikhothela njengamanje kancane nge-understanding yami. Isikwenye level. Ikwi-level engaphezulu kwama wonke ama-politician omhlaba ngeke ngawabona. Is number one now. Ngepolitiki nje ayidlalayo. UZuma njengamanje njengoba ethi MK njengoba iMK ithulile in fact futhi izimisele ngokungayo eParliament if akwenzeki lento eyifunayo lo government okhona noma uzondo njengoba esethiwa uthe uzo amenda umthetho ozovuna ukuthi kiwe eParliament noma ngabe iMK ayikho. Yes, the thing what this is Zuma wanted vele. Because uZuma uthe iconstitution le kufanele icishwe qalwe phansi kube neconstitution entsha ehambelana nama Africans even nemthetho lekhona ngoba sisebenzisa ama Dutch laws. So uZuma ubenza bona bayi crush bona automatically. Remember if uZondo uyayenza lonto leyo kusho ukuthi uZondo uzobe engahambisani nomthetho sisekelo lo uZuma vele angawufuni. Kushuthi uzothi uzo amenda imithetho emisha yakhe engekho kwi-constitution. Automatically i-constitution kushuthi uzondo nayo useyicrashile on the other hand. Loko kwenza ukuthi manje amapointi kaZuma ukuthi i-constitution le khona ayinamsebenzi for abantu abamnyama azoqhubeka manje ukuthi cha impela uZuma is right. Number one, uzothi ngoba nako isho uzondo ijaji elikhulu lale South Africa lihloniphanga alihloniphi i-constitution. So what's the use of this constitution? So bahamba ngakho. I-ANC njengamanje uZuma ufuna ukuthi ishayise emabondini iqede. Ekugcineni nathi ngicela ukuthecela ANC yami. Because njengamanje hayi ngoba beMK2 iyasebenza on ground. IMK MK these are masterminds people. And the team kaZuma la sebenza naye is the best. Best of the best. So now what is happening now? Watch and see the move. Izoshayiseka emabondeni, ishayiseka emabondeni ANC mase yahlukana phakathi ngoba vele ihlukene. Mayiqeda ukuhlukana phakathi, yonke le eningi ezobe ihlukene phakathi, i-majority yayo izobe ihamba ne-MK. Mase uzuma athi ngicela ke i-documentation yami, my ANC nabantu bami, labazobe sebevele sebeqhumbukele kuye. Hayi ziyakhala, awuthula ubuke.